Angekholwa ukuthi uMroza fakude uke wadla namhlanje emva kokubuya oKhuzani FM ngenxa yokwenekelo lowosuku lakhe kulandela isenzo sikaKhuzani asenzile phakathi kukaMroza fakude noAyanda Melanse. Mbukeli, ngicela siyikhulume le ndaba. Ntandi kamaskandi, sekubingelela siyaphinde siyakwamukela kuyo le channel esikulethela zona ke ngempela namhlanje. Sihamba phambili neshisa lapha kumaskandi, indaba inkulu lapha eyenzeke namhlanje osukwini namhlanje lapho Khuzani FM phakathi kuka Mroza fakude uAyanda Melanse noKhuzani indlamlenze umfoka Mpungose. Njengoba ke mbukeli mangabe ulalelile uKhuzi noma bungu awazi kwenzekeni namhlanje, uMroza fakude ube simenywa ke sakhona lapho oKhuzani FM efikile lapha ezodlala umculo live, efike nebhendi akhiphelele ephinde futhi azopromotha nealbum yakhe le eza njengomculi esemsakazweni omkhulu uKhuzi FM. Okwenzekile ke mbukeli laphana ke okuyikona ukuhamba phambili ukuthi emva kokuba uMroza fakude ke sezidlalile ingoma ayidlalile, utheme ngabe selindele ukuthi uzohamba isuku lembobho le okumele khona akhulume yonke into afuna ukuyikhuluma, apromothayo nemicimbi kanjalo. Njengoba ubeyimiseleke ngokuthi uzopromotha igcwalisa Spring Picnic kaKhuzani Mpungose Nomsakazi Mpungose, kodwa uAyanda Melanse wathi cha, ungaqale njengamanje lana dlala ingoma bese udlulela phambili ke kweminye imbobho la uzofike upromothe khona okupromothayo. Uthekeke uMroza fakude emva kokuba esethe ulindeleke ukuthi ahambe esethe uzophuma aye kule mbobho le ekuzomela ayopromotha khona. UAyanda Melanse nethimba lakhe bathi cha, qoqa ndoda ofike nakho uphume uhambe la, sesiqedile nawe awusayi kwenye indawo. Hayi, uMroza fakude ke ngokulalela naye njengoba engasilutho lapha emsakazweni, kodwa nje ubezopromotha naye ngendlela yakhe, uthathe ibhendi abadihamba naye waphuma nayo wahamba engasakwazanga promoter umcimbi igcwalisa Spring Picnic, engasakwazanga ukupromotha i-album yakhe eza njengoba kuDisemba nje, naye uMroza fakude lo uzokhipha. Utheme ngabe ke lapha efika ngaphandle kwemnyango yaseKhuzani FM, uMroza fakude akhiphe ifoni yakhe lekade ifake ku-airplane mode, ku-aeroplane mode. Uma ngabe ikhipha ke switcher off u-aeroplane mode, bese ke kungena ama text messages eWhatsApp. Kuleyo ma text messages eWhatsApp kukhona ekaKhuzani ke indaba la isuka khona ke, njengoba indaba enkulu ingaka nje. UKhuzani lapha uthini kwi voice note uthi ungakhohlwa ukuthi upromote igcwalisa Spring Picnic lapho njengoba usimsakazweni. Shuthi uKhuzani obekulindele lokho ukuthi uzopromotha umfoka fakude laphana, kanti akwenzekanga ke. Akuphenduleke uMroza fakude athi cha mfowethu, angikwazanga ukuthi ngipromote kwasamina. Bengilindele ukuthi ngisazovishiselwa phambili la ngizophe ngikwazi khona ukuthi ngikhulume ngemicimbi, ngikhulume nge-album yami, ngigcine ngokudlala iy'ngoma nje. Okwenzekile bengingakulindele ngenxa yokuthi abaphathi bokhozi noma abaphathi bohlelo bona benza ngeyabo indlela lena mina engingayazi futhi nebengingayilindele. Bangikhiphe nje nami ngingakwenzile ukuthi ngikhohlwena ukuzipromotha, akupromothekanga lutho, ngishayashaye lezo ngoma nebengidlala yokugcina ebithi Sobololo Fandam, bayinqamule phakathi nje. UMroza fakude lapho naye ekhuluma nje dangele ephindulayo nendlamlenze elikade kuza ukuthi kungani wasangipromothanga. Emva kwalokho ke uKhuzani Mpungose Nomsakazi Mpungose senzo sakhe asinzile yena ujikele ngale wayoveza ukuthi uAyanda Melanse, kwafika endlebeni zikaAyanda Melanse ukuthi wena ukhiphe uMroza fakude ukuthi akangangipromothi lapho ezongipromotha, wathi akangangipromothi. Okwenziwa uKhuzani ke lokho bafethu kumanje laphana uMroza fakude akakwazi nokukhuluma ngendlela acasuke ngakhona, aphathe kabuhlungu ngakhona ngesenzo sikaKhuzani asinzile ukuthi kungani uKhuzani athi mina ngithe uAyanda Melanse ngingapromote umcimbi, kuyinto akangayikhuluma ngake leyo uMroza fakude kuKhuzani. Kuhlule ngisho uKhuzani echaza uMroza ukuthi okwenzeke oKhuzini bengingakulindele ngoba oKhuzini FM benza ngendlela yabo nami engingayazi, konke okwenzekile angikwazi mina. Futhi ke ukhale nangokuthi kungcono kube kukhona uMama Dudu Khoza mhlawumbe izinto bezingizokwenzeka ngenye indlela, kodwa uMroza fakude ukhala ngesinzo sikaKhuzani ukuthi kwenziwa yini ukuthi uKhuzani afake uMroza fakude engcwabeneni yakhe uKhuzani no Ayanda Melanse, njengoba sazi ukuthi bake babanga imali lapha zini TV show le eyayidlala uMaskandi wathwathi lo odlala ku TV le ehe eyayidlala ku SABC 1 le uKhuzani akhala ngothi wayeqolwa yibo Ayanda Melanse nompho kaManqele laphana oManqele lo wayephethe uhlelo luka Khuzani le kwathiwa iMaskandi TV show. Ubukele sacela ukuthi ushaye umsubscribe laphana kule channel bese siyibhunga le ndaba siyizwa ukuthi ihamba ifika phi ngo eni imbono ithini.